ariko yakwa ubundi ugira ubwe ugira ubwe
ugwitiye rwo muva
ugira ubwe mwese imiryango yanyu mwese muri ibigodi muri ibicucu umva wowe ho warana ninge kuzagufata nge
kugusenyesha
neza neza karo nzashengeshereza gusa ariko ndabona rero imiryango yanyu yose ndabona
Kimina chama nyo kwera hosha.